byose nzurongora ije sinzaramera ngo tuyasangire niriwe hariya mu gikonesere niruka mu batelefone cinzana ngo tuyasangire ikiratwe cy'umugore ratse amahera kigeze
ko tujenge ndi mukobwa kwanza mudimo kwanza namanza nyambike kwanza umukobwa kwanza
nazana amahera oyo ntanyambike tuvuge urabona jewe n'umukobwa abuze mu gahe ndashaka dusohokana ikasava ndakwiyumviyemo ingo uje mu bandi dusohokane dusangire icupa namaze ufisangahe
ndonge kwa ikaze kandi aho muri hose miriwe cyane na mwaramutse bivanye naho muherereye eh uyu munsi rero nkuko bisanzwe ni je yonyene umenyereye kuri Mike ni je yonyene okay hama rero rutana turi mu ntara ya makamba uyu munsi nagendeye abakinyi babiri ya mafilime ya masene bakomeye cyane ngaha mu ntara ya makamba nkuko musanzwe yamenyereye ego kurani ndafise umujetrimen umujena akiri moto ndakuramukije tonto
naje ndakuramukije neza umushefu wanje
hameze neza
Jenda mezeneza sisi hamu.
Nanje, vrema, nanje mwa ni sawa huko vya mimi susu mezeneza kabisa. Ego, ndagwe ikaze kandi kuri One Click TV. Wangiru ramute na bakunzi, abakunzi bacu badukika nye wari hanu watantu kanyi.
Ndabara mkijie gosi kwa bakunzi ba Casava.
Yes. Ya, huko mwabjumvise izina ni Casava. Muna kumenga muna ya makamba. Mushobora kuba mutamuzi, ariko ndabizi. Taza kubigaka mukanya gari mbere. Hama kuruwane ndafise umu sister. Sister. Umeze neza.
Umeze neza.
Umeze neza fresh.
Ndashimye.
Ya kumwe ngo uvuga bukebuke gabasha umengo uritonze cyane.
Ingejwe cyane.
Ya kubata kozi bo kubaza turi kumwe nande.
Dasya.
Ya kubata muzi turi kumwe na Dasya. E Dasya. Kaya ubusa kazi na kedi.
Wakoze.
Yes. Okay guys, ngira nkuko mwamaze kubyumva abakunzi. Abatumire babiri turi kumwe amaze kubumva. Kurandi nabwiye uko ndi kumwe na Casava beshi yamenyekanye muri comedy na gakate iyo comedy kuri rwa Facebook yarabwe nabantu igice cy'imilyoni ama viewers 500 urumva yuko yari yakubise yari yateguye kandi yari yatwitse ego nubwo bikorwa bitabandanije hashuka kuba haraguranya akantu gatoyi ariko ndi batuzaza kubigarukaho ego reka mpe kuri gentleman Mr. Casava hey guys urumva igyo zina yuko natwika munyabigwi hano mu ntara ya makamba Ndungi hukwe kaze kandi mutamu. Ok, Casava rero ni muntu ki kubata muzi, Casava yobakoriki, Casava ego vyishi kuri wewe ndi bazoraza kwivuga.
Ya, mu bisanzwe giye mu kazi ka misi yose, sanzwe n'umukonesere ku bintu by'amatelefone. Ariko impano y'iwanje ndazimurayizi na makomedi. Gusa nkina makomedi mugase nkunda gutwenga cyane. Giye nkina Na jinyitse ndazibarabitse.
Wa jinyitse. Ugwego.
Jinyika cyane jewe.
Okay, akina makomedi. Kare se namakomedi gusa mwibuke uko namafilme akubita. Uyu mpungu ndamwemera, uyu mpungu ndamwemera cyane. Ego Casava rero no kuvuga yuko yaramenyekanye kuri comedy izwi na gakate kandi iyo comedy yarabwe cyane mu cyacu Burundi. Benshi baravuze ati ngo dukeneye ibikorwa vy'iyo mugwe mu biduhereza kumwanya kumwanya. Uyu munsi nagize ati reka nishikira aho hantu nanje nivumbure amakuru nk'umunyarusaku. Ya murabizi. Casava rero ndibaza muri imisi afite ibikorwa byinshi cyane kandi bitandukanye. Ashobora kutubarira Casava mbega ubu onyi ibikorwa mu bigije hehe mukora.
Abwo ntitwari bwakore. Tugiye gukora.
Mugiye gukora.
Hagiye ntitwari bwakore.
Ni kuvuga muri amezi abiri ya vacances y'uburuhuko ubu onyi ibikorwa mwari panze fresh mugiye gushaka kumugaragara ibikorwa byanyu mu fisi.
Nuvuga ku bakunda gutwenga babe baragura amahaha.
Hey kwa kunda gutwenga je naje ndakunda gutwenga rimwe na rimwe ariko sino twenga nkuba tarantwenza namanza ntweze basi numvirize basi
nsurindire nanovuga nagakate ndazututwenga
nagakate urumva nagakate mukazana
ya je numuntu yikundira gakate cyane nico gituma nubwo nkina keshi usanga nkunda kuvuga ngo nagakate nubwo mbanciye hariya ndiko nditembera nkuko zero abantu mu masite ngo nagakate
atubone wa wundi nagakate
ni wa wundi mbuga nkababazwa nuko ntashoboye kubaka izina nk'abandi basa yani baranzi yuko
ariko urumva izina ni ryonyene izina ni ryonyene kuvuga yuko izina utangura kwanzi wanyu hamurenganye n'amaguru atwi ni wa musani wa mustar rero urumva mu minsi zo cyugana kamodoka kugira ngo abantu urumva abantu bagumunya gukirika ati ni wa musani ni wa mustar nawe ucondera kamodoka kugira ngo ya urumva uza bamaze gukomera
nagenda bishaka
nawe urabishaka
ndabishaka guse kuko ndiko ndagenda n'amaguru ntibingiyohera nico gituma nagiye mu mpano ya comedy nkaja mu mpano z'amafilme kugira ngo ndabikore cyo nokurayo ahubwo reka nsaba indongozi nsaba indongozi n'abadutanguriye imbere babishire mu nguvu natwe tubikunde kuko ndabizi yuko nta muntu numwe ariho ashobora kugufasha kucu dashoboye nibamenye yuko twe turi ruguru natwe dushoboye kandi tubitse
eh kandi narumvise kandi yuko mu ntara ya makamba mwibuke neza mu ntara ya makamba ni ntara imwe iri mu ntazigize Burundi mu bumanuko dusanga abantu bafise impano abantu bazi kuririmba abantu bazi gufata ama video neza nkuvuga yuko yumvira umunyamakamba ubu asigaye aja mu Rwanda gukubita hari ya nyanza rake abaririmbyi bariyo aha mu mukuru wa makamba turi kumwe ndabizi abatanarirwa bose niyo bava umva intara ya makamba ni intara ikomeye cyane kandi ni intara irimo abajene bumva ibintu kuri Casava none ubu muko mukoresha urubuga rwitwa gute timu yanyu nk'abatayizi kuko bashobora kuvuga ngo Casava agenda muzi kuri komeri cyandukanye kuko zagiza zira abantu benshi bazi postinga ku mbuga zabo Casava dukeneye urubuga rwa Casava fresh umuntu yo rutora gute
andika ejo ni heza comedy
ejo ni heza comedy
comedy ucubone ibikogwa
ibikogwa niho biko birakorego
ibishobotse ego nta bikogwa birebire turakora tugume duhimirize abantu guhera uno munsi binjire muri page kuko hari byinshi cyane duhe dutegura tugiye gukora niyo byagucika uzubahumva ibintu binini cyane
Mega hari haba abakunzi beshi bakunda kunyandikira ati ngo kubereka ibiganiro byanyu mutatu hamwe abakobwa guys abakobwa abantu barakunda abakobwa sinzi impamvu mbega ejo ni heza team canke comedy hoba harimo abigeme kuko abantu beshi bakunda kubona nabige mukuntu urabizi nawe abajene bakunda kwiryohera eka nabantu baba mama urumva bakunda kubona abantu bakina amafilime yigisha kandi barakunda no kuraba abantu batandukanye bakina nka babona nk'abadamu kurande rw'abadamu bari kubarakina nabo nyine baranezerwa cyane
ahanini twebwe ejo ni heza comedy n'abajene twe ntabagore dukoresha ikeneye novuga ati duhe twamamariza aba bashiki bacu kuko ari aho batashobora gushika n'amaguru mugabo wivanye n'ibikorwa byabo bizohabagetse nicyo gituma dukoresha urabona nk'uyu twatumiye uyu n'umujene nta mugabo afise murabona kakiri muto kandi urabona nacabaye Roma nkakoresha umwanya hariya cyamubona hariya.
Eh koresha umwanya umunyarusa ku Mr. Sutwa Mr. Tugesho.
Hajya cyamubona.
Eh.
Edizwa aramubona habwa ya. Nuyimaka.
Ediso mugusayidiso ntari mwe ediso kubera ejo mwinjira hari poste nabonye no kwita zizo za WhatsApp abangogo agomba rongore. Agomba rongore uyu mwaka wa 2023 agomba rongore. Yabonye abafana benshi bavuga ati ediso raburongore raburongore ngo zana umugore. Yabonye abandi bose abajene aho Valentino DJ Osiki arongora. Edizo we uri hasigaye higa hasigaye iki?
Umva. Kimutima ko yagutanguye we urindi
yari ibitsi. Kandi abizi numuntu ari ku ruhande tuvugana ku mbuga mugabo sishobora kumubereka. Kandi arahari mugabo no mushira hanze.
Oya gusetwa ni kumubona.
Eh je nampo sinzi umuntu twa dukundanye baciye bamuroga. Urumva baciye bamuroga rero si vyiza. Edizo nabonye commentaire bamwishura ati ngo none Edizo we kutarongora nibiki? Uri musore wagumiwe urumva gusa Ediso genda muzi gano mutama najya twari kumwe mugabo yavuze ati ngo numuntu ari ku ruhande umwaka wa 2023 nanje ngomba ndongore
agume agwisi
kandi nawe ndabona nkubishatse urongo urongora mugabo eh hari nako muri kibuze none
reka ishasheri yazimbye
ishashe ni zimbye abafanzi bawe ni benshi
genda bizi ndabizi ko mu nkurikirana muri benshi naguma ndababwiza ukuri giye sinzi urongora
Urumva uyu musore wacu ntiyambaye ikoti y'abajene.
Je sinzurongora nzoguma kunyene ntwika amahera ndumwe fresh fresh.
Gusa mu minsi muzokumva ko bamufunze kubera ngo yakora ko yahariya murabizi ibintu by'abajene.
Oya sinkora ko barabizi.
Cyangwa ugasanga nturongoye ugiye kwibera umupede navyo bibaho.
Jiwe nzoguma ntegura ndumwe nimba ari faranga nirira ndumwe bose rage. Je sinzokwambika
umugore. Enjoying a life nk'umujene. Kuguma wiryohera nk'umujene.
Yeah. Tuvuge urabona jewe n'umukobwa abuze mu gahe ndashaka ko dusohokana ikasaba ndakwiyumviyemo ingo uje mu bandi dusohokane dusangire icupa namaze ufise angahe uje sinzara mayira ngo tuyasangire niriwe hariya mu gikone sere niruka mu matelefone kinzara ngo tuyasangire ikirato we cyo mugore uratse amahera kigeze
kuko ati jingi ndi mukobwa kwanza mudi mukwanze namanza nyambike kwanze umukobwa kwanza
nazana amahera oya nyambike nazana amahera dushiye hamwe
muyasangire
azanye event azane event tuyasangire
Atirengo umusore wacu nkuko mwavyumvise ngo ntiyipfuza kurongora kuko ngishashe yubu ngiragoye ishashe ngo yubu ngiragoye urumva ni hatari abajene nkanje mu musengero kuko naje ndi munzi ya niyonja uko mukuru wacu Edison arabitangaje ati je ngo mbandongore uyu mwaka nyene
gusa je amasengesho munsengera munsengera sinzorongore umugore je nshira mu nzu je ntunga nkinda
okay gasi uko mwabyumvise ari muri ejo ni heza timo comedy amune na makamba nabwiye ko ari impano nyinshi mu minsi ngiye kuzivumbura hari yanye niyo ziri impano ni nyinshi niyo ziri ariko eh baracabura kana akire ko ku ruhande ndafise umwigeme nkuko mwamwumvise akisi sanga wanda kwazi tubaze duke cyane nka tubitwonye ndi baza uraza kutunyishura sibyo none eh ko jewe ndu muntu urumva ndu muntu umunya rusaku umugabo urusako gwanje arano rugera arano rugera gasanga sininje hari indani nyene eh none ngana ko ndavuga ati ngo nk'abantu batazi dasya cha delicia ni dasya ati dasya ni muntu nyabaki dasya ivyo gute urashobora kutubarira mu ncamake gusa
dasya ndumunyeshure hamba vyo ku munyeshure ndafise umwana umwana w'umuhungu witwa Jibril hama icambere ndashimira Fabrice kuba yamayanyumviriye ko keshi ko noja mu itimu yiwe ejo niheza kandi ndibaza tuzakorana neza
Ya, nkuko mwamaze kuvyumva umwirondoro we mwamwumvise dansia. Okay, hamare ati rengo byayimeze gute rero dansia agiye kujya muri team ejo ni heza comedy. Dansia none maze kwiyumva ko giye kujya muri team wabyakiriye gute?
Navyakiriye neza kubera ko ndabikunda kandi narigeze kuza mu kera mbwo ntabandanije.
Mbwo tabandanije. Mbega kuri we wari umaze ukina nk'amasena ngahe? Yabafanzi biwawe batingo je namaze kubona ikigwa turya mukobwa canke byo bari ryambere
kuko muzuru narakinye imbere kera sinibaze ko zubazaragiye ku ma Facebook nta namwe zubazaragiye
urumva mwazi kina mwinezereza gusa kugira ngo mubone iyo ku munsi wohera ya nkuko mwabyumvise rero dansia ari muri ejo ni heza comedy ati dansia rero ngo agiye kubazanira ibiki agiye kuba afite imano nyabaki Imusi nabwiye ko ngamune amakamba hari abantu benshi nubwo bamwe baca bigira mu bisagara bitandukanye ugasanga baje ngaye bujumbura cyane mu zagitega aya makamba rero baracyahari kandi bari ku kivi dansi ya rero ababwiye yuko afise impano nyinshi kandi nubwa mbere bigeze gukina na film ariko ntizagegeze kure ati dansi ya rero nako ndavuga ati be kuri wewe nka sene bazoguha ibone izokorera cyangwa sene uzoshobora ni sene nyabaki
sene jaye no kurira
Ijanye no kurira. Urakunda kurira cyane?
Ndagukunda cyane.
Kwereko kunda kurira none.
Ndagukunda cyane ndagiye gara kurira.
Bajya no kurira. Aha no umuntu uvuga ati ngo ugomburire.
Ugiza kurira. Ufite umubabaro ku mutima. Uramera neza ibyo bintu bigufasha kwibagira n'ibintu bibavya kubabaje.
None ko bakunze bakunda abantu bakunda gutwenga. Umva bizogenda gute?
Okay, no gutwenga byose ndabishoboye. Byose nzojaniranye.
Utojaniranye. Urumva nk'ubunye muri kumurakina nka sene bagukubita uducuriya cyane. Eh. Eh, Dasia. Nkuvuga nk'abakunzi ba Dasia y'ibikorwa by'iwawe. Unye ubumugiye gutangura ndabizi nejo musa muratangura igikorwa kigiye kumugaragara. Ubu unye dufate nk'ubu unye usanzwe ufise uri mu rukundo ndabizi. Nuri mu rukundo.
Icyo cyihoze. Nanjye ndavyutse ndi mu rukundo.
Umva, nanyi ntabyaje.
Nanjye ndavyonse ndi ndimo.
Gusa uvuge neza kubera kuvuga hariya kuri kamera barabyumva kandi arashobora kuba ariko arakuraba hariya pare. Je nababwiye ndumunyarusaku yibereye ngaho ariko aravuga ngo ndavyihoze ngo urumva ndavyihoze je mba ndamwihojeje.
Oya nanjye
ndi umusesera gafu.
Ndavyonse ndi ndimo.
Gusa ndamusesera gafu. Gusa ariko aravuga ngo urumva.
Okay. Muri make ndi mu rukundo.
Uri mu rukundo. Uri mu rukundo. Ariko uvyemeye urumva uri mu rukundo.
Eh gusa simva simba nuko nabisigura gusa yane ndi mu rukundo.
Urumva byara murenze.
Eh byara murenze yaguye mwiri bajye urukundo umugani wa yandimbo ya BFS muri mwiri bajye urukundo ntiyo yibereye. Okay Dasia none we mwaramaze kuvugana na umuntu wawe nyene yuko giye gukina amasene muri filme uko nk'ubu unyi bashobora guha sene bigasabwa yuko kuba sheri w'uwundi urumva muri muri action sheri wawe azovyakira gute bimaze gushika muri ako kanya
bon zobimusigurira nzomanza ndabimusigurira ndabimubwira ndabimushema kandi ikintu nawe ndamusaje ndisiye ko atazonyankira
ntazokwanyira
zobimusigurira ndabimutahuza
Ndango burashobora gukina uri kumwe n'ikindi kigabo nyene ati ana ngo uyushire wanje rero umva ugasanga niba abahungu bafuho kujya kuntu tubona kujya kuno tubona bamoye kanzi ari yanye abakwine video nabandi benshi batandukanye bari gutama mu ndimbo zitandukanye none hajya bibaza bose barafa kubabana cyangwa nabo nyene bapfa gukomerera ku mutima
yavana mugiye mu bikorwa bari musiguriye biratahuritse naza gushavura kuko mbere yo kubijamwa bari musabye bari musiguriye araza kwihangana naza gushavura ariko mugiye atazi naza kuri kwa jamu jo gwacha usanzwe kugushavurira birakwiye
Nega niba byumve bamenye karakazi.
Eh nimuvyumve nimucyo kubona umuntu akina comedy nkubu je nshura kuba ndikonda kina ashura kuba ari umu queen video watandukanye ugasanga akazi cyo akari karakora biramusabwa kwirekura cyane kwitahura cyane muri kajya kanya muze umutahure arakora akazi. Yeye niya mpamvu uyu mushiki wacu abwo umushikikire mu mutere intege kandi mubwiye ati avumiriye kuko ejo ni heza nkuko ba nkuko team ya yabo iriko yitwa ni ejo ni heza comedy. Mwashigikire rero kandi mwongera mubatira n'intege kuko murumva yuko bagifite akazi karekare mbega kuri channel za YouTube ho bazobatora gute n'iryo zina nyene
ejo ni heza comedy
ejo ni heza comedy n'ibikorwa biriko birakoreka ndibaza mu kiganiro kizokurikira muzuza muri kumwe n'abandi ba team yawe ikomeye yose iri kumwe
bose tuzaba turi kumwe nuko bafatiwe beshi bariko bakora exeta urabona kuno musore wabatanguye gukora exeta rumva ntibarusakanye ko kuzanga ariko inyuma yuko bazuba bagiye gukora exit tuzuba turi kumwe nga kandi abifurije namahigwe ikibazo bahi bakora bigende neza
yabakunzi bacu nko mwabyumvise rero uyu munsi naye kumwe na ejo ni heza team comedy imona ya makamba kuko mwaze kuvyumva naye fise abatumire babiri dancia hamwe na Casava umuntu akomeye cyane